sasomina sue le ŋutsuwo kple nyɔnuwo dome. Lɔlɔnu faa ɖoɖo hena ɖokui si ɖɔkɔlawo ƒe dedinɔnɔ ƒe tenunɔnɔ le nyɔnu kple ŋutsuwo ƒe gomekɔkɔ sɔsɔe kple sɔsɔ mina sue me. Ɖokui si ɖɔkɔlawo nye tɔdɔwɔla siwo wɔa dɔ ƒomevi vovovowo to ɖɔkplɔ mɔnu xoxotɔwo kple gahome sue aɖe ŋudɔwɔwɔ me le woƒe dɔwɔwɔ me abe tɔdziŋu kpakpa ɖɔsasa asitrɔtrɔ le tɔmelãwo kple wo dzadzra ŋu. Tɔmelã ŋudɔwɔla siawo wɔa woƒe dɔwo le woƒe nutowo me. Ɖɔkpɔkplɔ nye ɖokui si ɖɔkplɔla geɖewo ƒe agbenɔnɔ ƒe akpa aɖe. Ɖokui si ɖɔkplɔlawoe ɖea tɔmelã gbɔsɔsɔ si ŋu dɔ dukɔ madeŋgɔwo wɔna la ƒe akpa gãtɔ. Tometɔwo ɖua tɔmelã siwo woɖena la ƒe mama ɖe alɔfa ɖeka dzi ƒe blasieke alo blasieke vɔ atɔ. Esia ta wonana ƒe dukɔa kpɔ nunyiame kple nuɖuɖu si amewo hiã la ƒe akpa gãtɔ. Le xexea me godo la, ɖokui si ɖɔkplɔlawoe xɔa tɔdɔwɔlawo kple tɔmelã dɔwɔlawo ƒe xexlẽme gãtɔ abe mama ɖe alɔfa ɖeka dzi ƒe asieke ene ɖe dɔme. Xexlẽme sia ƒe afã nye nyɔnuwo. Nyɔnuwo wɔa dɔ vovovowo le tɔmelãwo gbɔ kpɔkpɔ wɔnawo me abe adzafɔfɔ, ɖidodo, ɖɔkpɔkplɔ kple ɖɔsasawɔnawo ene. Dzi geɖe la, ne woɖe tɔmelãwo la, nyɔnuwoe kpɔa wo gbɔ hafi wodzrana. Wɔna sia nye dɔ sesẽ aɖe. Le kpɔɖeŋu me, tɔmelã la siasia eyiyi kple lã fifi wɔwɔ kple bubuawo. Ke hã la, míede dzesi be gomekpɔkpɔ sɔsɔe mele ŋutsu kple nyɔnu ɖokui si tɔdɔwɔlawo si o. Kpe ɖe esia ŋu la, nyɔnuwo ƒe dɔdeasi bubuwoe nye aƒedzikpɔkpɔ kple woƒe nutowo me dzadzra ɖo. Dzi geɖe la, womedea dzesi dɔ siwo nyɔnuwo wɔna le tɔmelãwo gbɔ kpɔkpɔ me o eye womexea fetu aɖeke hã na wo o. Ŋusẽtɔwo alo kplɔlawo ƒe ɖoɖo nyuiwo mawɔmawɔ ɖe tɔmelã dɔwɔlawo ŋu nye nane si yia edzi. Dzi geɖe wokpɔ be nyɔnuwo wɔa dɔ geɖe tso tɔmelãwo ŋu hã la, ŋutsu siwo ƒla tɔmelãwo le wo si lawo ŋutɔwoe yɔa gahome si nyɔnuwo nadzra woƒe tɔmelãwoe. Masɔmasɔ siawo dzɔna elabena teƒe siwo nyɔnuwo ado ga le la mesɔgbɔ o. Gawu la, mɔ siwo nu nyɔnuwo wɔa dɔ le ɖokui si ɖɔkplɔlawo gome la ate ŋu agblẽ nu le woƒe lãmesẽmenɔnɔ ŋu. Le kpɔɖeŋu me, blemanu siwo ŋu dɔwo wɔna ne wole lã yiyim la ate ŋu ana be dzudzɔ nage ɖe ŋkume na wo alo woaxɔ abi ɖe woƒe asiwo me ne wole tɔmelãlawo alo bɔluwo kplɔm. Le nyɔnu siwo le kɔƒewo me gome la, kpe ɖe vovototo damemenu siwo ŋutsuwo wɔna ɖe wo ŋu la, nutowo metɔwo hã wɔa vovototo damemenuwo ɖe nyɔnuwo ŋu. Dzi geɖe la, wowɔa tagbɔ sesẽnu vovovowo ɖe nyɔnuwo ŋu le asime kple nutowo me. Esia ta International Conventions and Standards wɔ ɖoɖo tɔxɛ aɖewo ku ɖe nyɔnuwo ƒe dedinɔnɔ kple amegbetɔwo ƒe gomekpɔkpɔ ŋu siwo dometɔ ɖekae nye vovototo damemewɔnawo ɖe nyɔnuwo ŋu nu tsitsi. Le ƒe akpe eve wiene me la, dziɖuɖu da asi ɖe lɔlɔnu fa ɖoɖo siwo wowɔ ku ɖe ɖokui si ɖɔkplɔlawo ƒe dɔwɔwɔ ƒe tenunɔnɔ ŋu hena nuɖuɖu kpɔkpɔ kple ahedada dziɖeɖe kpɔtɔ. Esia nye ɖoɖo gbãtɔ si me gbetadukɔwo dzro si ƒo nu tso ɖokui si ɖɔkplɔlawo ŋu. SSF ɖoɖoawo ƒe taɖodziŋue nye ƒe woade dzesi ɖokui si ɖɔkplɔlawo ƒe wɔƒe ha do wo ɖe ŋgɔ elabena woƒe wɔƒe le vevie. To esia wɔwɔ me la, woana alɔdodo xexeame kple dukɔwo hena dɔwuame kple ahedada ɖeɖeɖa. SSF ƒe ɖoɖoawo dometɔ bubue nye sɔsɔ mina sue si anɔ ŋutsuwo kple nyɔnuwo dome kple dzesidede dɔvevi siwo nyɔnuwo wɔna le ɖokui si ɖɔkplɔlawo ƒe dɔwɔwɔ me. Gomekpɔkpɔ sɔsɔe kple mɔnukpɔkpɔ sɔsɔe ƒe nyawo wodo ɖe ŋgɔ le ŋutsuwo kple nyɔnuwo dome. SSF ƒe ɖoɖoawo ƒe ta enyilia ƒonu to sɔsɔmina sue si anɔ ŋutsuwo kple nyɔnuwo dome ŋu. Agbalẽa ƒonu to ŋutsuwo kple nyɔnuwo ŋu le ɖoɖoa ƒe ta mamlɛawo hã me ku ɖe ƒe si woanɔ nutoa me alo teƒe si wole la ŋu. Dɔdzikpɔkpɔ ƒe kelili, adomegbenɔnɔ ƒe ŋgɔyiyi kpɔkpɔ, dɔwɔlawo yama fa totro kple bubua wonu ku da fa si wa no nutua me alo teƒe si wo le nu la ssf ƒe ɖoɖoa wo doi ɖa be ele be woatsɔ beléle tɔxɛ na gomekpɔkpɔ si le nyɔnuwo si le teƒe si wo le la enyawo gome eye woakpɔ gbɔ be gomekpɔkpɔ sɔsɔe kple nyuitɔwo le wo si ku ɖe ɖevinɔnɔ nyawo sɔsɔmina sue nyawo agomegbenɔnɔ nyawo kple nu siwo dzi dekɔnu da asi ɖo ku ɖe woƒe teƒea nɔnɔ kple ɖɔkplɔnuwo kpɔkpɔ ƒe nyawo ŋu ssf ɖoɖoa bia tso dukɔwo si be woawɔ dukɔ ƒoƒuwo ƒe se siwo anyo la ŋu dɔ be dukɔmeviwo ƒe habɔbɔwo ɖevitɔ nyɔnuwo nate ŋu akɔ wɔnawo dzi ssf ɖoɖoawo gade dzesi be ehia be woawɔ mɔɖaŋu ŋutiŋunya ŋudɔ alo ŋkuŋuŋu ɖɔkplɔnuwo ŋudɔ ele be ɖokui si ɖɔkplɔlawo nawɔ dɔwɔnu nyuiwo ŋudɔ esiawo dometɔ aɖewoe nye lɔriwo kple asiwo medzadzraɖo ɖe ŋkuŋuŋutɔwo nu elabena nu siawo wɔwɔ ana be nyɔnuwo ƒe gakpɔmɔnu nyawo nakpɔ ŋgɔ yiyi blibo ele vevie be woakpɔ egbɔ be gomekpɔkpɔ sɔsɔe le nyɔnuwo kple ŋutsuwo si le ɖɔkpɔkplɔ habɔbɔ kple ɖoɖowo wɔwɔ me dzi geɖe la nyɔnuwo wɔ dɔ veviwo to asidada ɖe nutometɔwo ƒe susuwo dzi le nyamedzodzro siwo ku ɖe ɖɔkpɔkplɔ ŋu la me kpɔɖeŋu geɖewo ƒo nu tso nyɔnu ɖokui si tɔdɔwɔlawo alo tɔmelã dɔwɔlawo ƒe habɔbɔwo ŋu nu siwo me míate ŋu asrɔ̃ nu toe ssf ɖoɖoawo bia tso duviwo kple kɔƒewo ɖokui si ɖɔkplɔlawo fefewɔlawo kple habɔbɔ vovovoawo si be woadze agbagba kpɔ gbɔ be sɔsɔmina sue alo gomekpɔkpɔ sɔsɔe ƒe nyawo li ke le ɖokui si ɖɔkplɔlawo ƒe wɔnawo me hena woƒe ŋgɔyiyi kpɔkpɔ azɔ la enye mí katã ƒe dɔdeasi be míawɔ ssf ɖoɖoawo ŋudɔ abe dɔwɔnu si ŋu ŋusẽ le ene hena gomekpɔkpɔ sɔsɔe alo sɔsɔmina sue kɔkɔ le ɖokui si ɖɔkplɔlawo ƒe wɔnawo me.